vashimai vanokosha wofara zvine mwero Tale mai vanokosha wofara zvine mwero
Ngati fare zvine mwero baba vakakosha